Jehovah nenyu nebarirene Jehovah nenyu mwamine uinye
Atami nebaba imdatenyu
Jehovah nenyu,
ne
barirene,
ego mutsoinde.